Gabo kandi nifuza yuko umwe twabasubiriramo amazina yabo batowe untara ku ntara. Urabona muri bubanza hariho bashemeza Daniel yaratowe ava mu bwa Musene, hariho Nzigamiye Jacqueline yaratowe ava mu bwa Musene DFTD, muri Bujumbura hariho Sinzohagera Emmanuel yatowe mu bwa Musene DFTD, Ndayishimiye Renilde yatowe ava mu bwa Musene DFTD, muri Bururi hari Barutwane Jean Bosco yatowe ava mu bwa Musene DFTD, Nahimana Ernest yatowe ava mu bwa Musene Iprona, Mucanduzo hari Njiji Desire yatowe ava mu bwa Musene DFTD, Niterete Specials yatowe mu bwa Musene DFTD, Cibitoke hari kuri Sansuma Jean Bosco yatowe mu bwa Musene DFTD, Ndayizeye Space yatowe nyine mu bwa Musene DFTD, Igitega hari Njebari Kamye Space Caritas yatowe mu bwa Musene DFTD, Ndayisabye Ferdinand yatowe mu bwa Musene DFTD, hakaba na Suku na Bavensa yongewe ko avuye mu ishyirahamwe UCDD. Muri Karusi hari Nibirangije Jean Marie yatowe mu bwa Musene DFTD, Bisabimana Antoine yatowe muri mu bwa Musene DFTD. Muri Kayanza hari Gasunzu Pascal yatowe mu bwa Musene DFTD, na Dushimirimana Beni yatowe nyine mu bwa Musene DFTD. Muri Kirundo hari Faida Devote yatowe mu bwa Musene DFTD, na Nkunzwenimana Jean Bosco yatowe mu bwa Musene DFTD. Meya Bujumbura hari Nyagasani Deo yatowe mu bwa Musene DFTD, na Ndayizeye Anita yatowe mu bwa Musene DFTD. Makamba nawe hari Ndikuriyo Reverien yatowe mu bwa Musene DFTD, na Ndabahinyuye Chantal yatowe nyine mu bwa Musene DFTD. Muri Murambya hari Ntibagirirwa Imelda yatowe mu bwa Musene DFTD, na Girikwishaka Victor yatowe mu bwa Musene DFTD. I Muyinga hari Dukundane Karim Belize yatowe mu bwa Musene DFTD, na Ndihokubwayo Pacifique yatowe mu bwa Musene DFTD. I Mwaro hari Dadaye Denise yatowe mu bwa Musene DFTD, na Ninteretse Francois mu bwa Musene DFTD. I Ngozi hari Nyiraneza Josephine yatowe mu bwa Musene DFTD, na Kirutimana Joseph yatowe mu bwa Musene DFTD, na Nshimirimana Marie Chantal yongewe ko avuye mu ishyirahamwe UDBB. Mu Rumonge hari Nzeyimana Rose yatowe mu bwa Musene DFTD, hari Ndayizeye Charles yatowe mu bwa Musene DFTD, na Nibitanga Ndutura yongewe ko avuye mu ishyirahamwe JEDECO. Rutana hari Nduwabike Aaron yatowe mu bwa Musene DFTD, Nkurunziza Fabrice yatowe mu bwa Musene DFTD, hanyuma mu Ruyigi naho hari Nizigimana Benoit yatowe mu bwa Musene DFTD, na Nshimirimana Siriac yatowe nyine mu bwa Musene DFTD. Uko rero byavuye mu matora y'abakenguza amateka, mugabo nk'uko twabivuze kumwe twabyibutsa, ni uko amateka bategekanya yuko boba afite akangonongono ashobora gushika muri sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro kugira ngo arabe ko bamutunganyiriza. Ibyo birashoboka cyane cyane ko ibiharuro n'amazina bihejeje gushyirwa ahabona, ubu rero harageze yuko bashobora kugira uwufise akangonongono ajya kukavuga akamutunganyiriza.